Ekipe ya Bayern bagiye kuba bongera cyangwa ekipe ya FC Barcelona bagiye kuba bihora na nyarigi yago bita Thomas Mirire amwe mu bakinyi no vuga bagiye kuba no vuga bahohoje ekipe FC Barcelona mu gihe bari kubatsinda ibitsina bigera ku 8 kuri 2
simo nkundire ndabahe mwaramutse mwebwe mwashimye gushira inyakira majwi zanyu kuri 94 n'ibicu 9 birumvikana isamirizi ni Black FM akananga mamaze kuba mukumva iki kiganiro nk'ibisanzwe nakananga iki kiganiro Bingo Sport kimwe mu biganiro novuga bivuga kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 4 kugeza igihe cy'isaha 7 z'agatondo abana ko mwijoro tukugarukira ni kiganiro Night Bingo Sport kuva igihe cy'isaha 1 z'ijoro kugeza igihe cy'isaha 3 byumvikana ko ku munsi ari urugendo rw'amasaha agera kuri 5 tubaganira novuga ibiriko biravugwa mu isi y'umupira w'amaguru isi ya sport muri rusange birumvikana igenekerezo ni rya 13 nyakanga birumvikana no mwaka wa 2022 abona ko tuje twaguteguriye mesha giye atandukanye birumvikana no rugendo rwo kuva igihe cy'isaha 4 kugeza igihe cy'isaha 7 birumvikana ko ari urugendo rw'amahoro atamishamirano ata politike ndetse atana entertainment tubagezaho vinshi bigiye bitandukanye haba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Buraya nizera ko muri ko mugira ibihe byiza aho muherereye hose abari mu gisagara cya Bujumbura birumvikana mu makomini agera kuri atatagize kino gisagara cyiza cya Bujumbura ari naho tuniyo ko turanasamira na kuri uno mwanya tuvugana mukiye cya Rusizi muri ko mudukurikirana bije kuri megahertz zigera kuri 94 n'ibice 9 birumvikana n'ahandi henshi hagiye hatandukanye abari mu nyuma y'igihugu ku mugabane wa Afrika ku mugabane wa Buraya ku mugabane wa Amerika ku mugabane wa Aziya ndetse no ku mugabane wa Oceania aho muri ko mudukurikirana biciye kuri application yacu ya online radio box bisaba kutersha ja application mu telefone yawe ngendanwa Android cyangwa navuga tersha ja application yacu muri machine yawe ubundi ukaje kurikirana vinshi bigiye bitandukanye tuzatukugezaho ushobora kudukurikirana kandi biciye novuga ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye zacu dusanzwe tunifashisha buri munsi biciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube wose bisaba kugutesha nako ko wandikamo ijambo Black Media ubundi novuga ukaje kurikirana ibiganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye tuzagucisha kuri izo mbuga zacu nyene kandi nyinshi zigiye zitandukanye birumvikana wahisemo neza wewe washimye gushira inyakira majwi zawe kuri 94 n'ibice 9 Black FM birumvikana iyi ni nkuru yo mu muji birumvikana ijwi kuri mikoro ya mbere mwamaze kuba mujyumva nitwa Olivier irakoze kai havize nije turi kumwe no vuga muri kino kiringo cy'amasagera kuri 3 ariko sije nyene no vuga muri zino siyo za 94 n'ibice 9 abana ko ndi kumwe na mugenzanje hano kurundi ruhande tugiye kuba tumarana no rugendo rw'amasaha agera kuri 3 tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye birumvikana reka nshimire no vuga bagenzi bacu badutangure kuri zino mikro kuva mu gaturuturu uwo bita Bashiri ndetse na Armera nabo nizera ko mwagiye mugirana ibihe byiza kandi mwagiye muhungukira byinshi bigiye bitandukanye kabisa mu kiganiro shamshamu za pwani uri kumwe na bashiki bacu kurundi ruhande uwo bita Charmant Vite adije ndetse na Lahman nizera nabo ko mwagiye muhungukira byinshi bigiye bitandukanye na cyane cyane kubumva ururimi rw'igiswahili ubona ko bari bo bahejeje kuba no vuga badutiza zino mikro kugira nabo twe no vuga dushobore kuba tubayagira byinshi bigiye bitandukanye biriko biravugwa muri no sia sport ushobora kwibaza ati ni giki kituzinduye muri zino sito za Black FM muri runo rugendo rw'amasagira kuri 3 nkuko no vuga mumaze kuba mubimenyera turaza kuba duhera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi atuza kubayagira no vuga kuba kinyi b'abarundi basanzwe bakina inyuma y'igihugu mu mashampiyona agiye atandukanye birumvikana turaza guca kandi kuba kinyi b'abarundi basanzwe bakina inyuma y'ikibuga ariko no vuga bari bitabiye inkino za Ligue des Champions ku mugabane wa Afrika ndetse n'inkino za Coupe de la Confederation birumvikana ni hano ku mugabane wa Afrika uwo bitara Casamarca tire muri equipe ya Gita Good kabisa ibintu bitibiri byifashe neza muri no ekipe yiwe muri Ligue des Champions bamwita Gaël Bigirimana muri ekipe yiwe ya Young Africans ngaho mu gihugu cha Tanzania ekipe yiwe kabisa ibikora neza ubona ko umusore ashobe kuba nawe asoma kunturire turaza kuba kikucha kuba kinyi benshi bagiye batandukanye uwo bita Fabien Mutombora muri ekipe ya Vai Passport wana kona vyo tuzahugenda tubigarukako nabandi benshi bagiye batandukanye wana kugiye kuba asubirira Nzeyimana Mayeru muri no ekipe ndavuga ya ekipe ya Atletico New Oil Academy izina rishobora kuba rigiye kuba rimusubira ubona ko ryamaze kuba ritangura kuba rivugwa uwo bita Christophe Nduwarugira no mukinyi w'umurundi asanzwe akinira ikipe nserukira gihugu intamba mu rugamba abona ko nawe yamaze kuba ronko mugwino uvuga giye kuba kinira navyo bona ko tuzahugenda no vuga tubigaruka ko namugenza nje hano turi kumwe kurundi ruhande turaza kuva ngaho twerekereza no vuga ku mugabane wa Afrika naho bona ko hari ko hagenda havugwa vinshi bigiye bitandukanye champion agigihugu cy'u Rwanda no vuga bateye kuri journée yabo ya gatatu abona ko kuri uno munsi yategekanijwe inkino ngaha mu gihugu cy'u Rwanda navyo bona ko zagenda tubigaruka ku munsi weje yategekanijwe inkino ndetse no ku munsi weje wahigeje na ko yategekanijwe inkino ngaha mu higanwa ry'igihugu cy'u Rwanda rikuru yes bamwita Musa Kamara uyu novuga n'umusore w'umunyasirare wune nyuma y'ukwiyunga novuga na ekipe yo mu gihugu cya Libya izwi ku izina rya Al-Ittihad Tripoli nyuma navuga yamezi make no musore yinzo nino ekipe yamaze kubamenyesha navuga mu waja wiwe asanzwe museruka imbere y'amategeko yuko atagiye kuba navuga guma muri ico gihugu cya Libya navyo bona ko zagenda navuga tubigaruka ku rundi ruhande bene igiki cyatumye no musore ahagarika no masezerano baro yafite nino ekipe ya Al-Ittihad Tripoli navyo bona ko zagenda navuga tubigaruka ku rundi ruhande turaza guca mu gihugu cya Cameroon uwo bita Rigobert Song urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 226 nibo bagiye kuba yifashisha mu kiro za kivandimwe zigera kuri 2 kabisa urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 226 bamaze kuba bamenyekana urutonde no vuga ntabonye uwo bita Vincent Abubakar muze wa kazi kabisa urutonde ntabonyemo kandi uwo bita Zambo Wangwisa nabandi benshi bagiye batandukanye ubona ko tuzagenda navuga tugaruka ku rutonde rwashobe kuba ruhamagago n'uwo bita Rigobert Song turaza kuva ngaho twerekereza navuga ku mugabane wa Buraya nabona ko ari ko agenda avuga menshi agiye atandukanye ku munsi weje mu gihugu cy'Ubutaliyano uwo bita The Special One The Experience One Jose Ferit Mourinho ku munsi weje ari kumwe na ekipe yiwe ya AS Roma atahukana amanota yiwe agera kuri 3 imbere ya ekipe ya Empoli nyuma novuga ya defete zigera kuri 2 ziri consecutive byumvikana atakaza novuga inkino zigera kuri 2 ku munsi weje uwo bita Felix Mourinho amanota agera kuri 3 yongera kuyabona ubugira kandi navyo bona ko zagenda novuga tubigaruka ku mu gihugu cy'Ubwongereza mu higanwa rya English Premier League nyuma yo kutaboneka novuga mu kibuga no kuri ino journée yabo ndavuga muri weekend no vuga ubugira kandi ntibongeye gusubira kuboneka mbeni kubera iki batagiye bagiye kotongera kuboneka no vuga ubugira kandi navyo ubona ko tuzahugenda no vuga tubigaruka ko mu buryo bwirambuye turaza guca no vuga ku nkino zitegekanijwe kuri uno munsi ni muri rya higanwa ry'abantu b'abagabo UEFA Champions League nkino zigera kuri 5 zitegekanijwe kuri uno munsi igihe cy'isaha 12:45 abona ko ari nkino zigera kuri 2 zitegekanijwe kuri uno munsi ndetse n'izindi nkino zigera kuri 3 zitegekanijwe igihe cy'isaha 3 z'ijoro zuzuye neza ekipe ya Liverpool kuri uno munsi imenyeza n'uwo bita Jurgen Klopp novuga muri journée yabo ya mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani imbere ya ekipe ya Napoli kabisa uwo bita Jurgen Klopp atarohegwa kuri uno munsi biza kuramuka novuga ya ekipe ya Ajax Amsterdam birumvikana Anfield Road navyo bona ko zagenda novuga tubigaruka ko urukino rurindiranye gishika n'abantu benshi yari yanzare na birumvikana ni mu gihugu cy'Ubudagi musagara cha Miniche ekipe ya Bayern Munich za kuba mu kano vuga ya ki ekipe ya Bayern Munich rumwe mu rukino rovuga gwatangwe kuba ruvugisha batari ba Keiganino ubwo bisa Thomas Müller kuri no munsi no vuga yubujuje isabukuru giwi aza kuba novuga hura na ekipe ya FC Barcelona ubona kwa rukino novuga tuza kuba tukugeza ikibiriraho igihe cy'isaha 3 biciye novuga kuri 94 n'ibice 9 break filme birumvikana novuguza kuba utereka agashinge kawe kuri 94 n'ibice 9 kabisa Nabyibona ko tuzagenda no vuga tugaruka kuri bimwe byaranze no vuga ino migi igera kuri ibiri ishobaye kubihura. Tuzagaruka no vuga ku nkino zigera kuri 11 ziheruka kuba zibahuza. Azaba inkino no vuga za UEFA Champions League. Ndetse ni inkino no vuga za kivandimwe zagiye kuba zihuza iyo migi igera kuri ibiri. Icyo nakubwira cyo nuko umugwi wa Bayern Munich kuri imbere. Nabyibona ko zagenda no vuga tubigaruka ku turaza guca kuzindi nkino nyene kandi zigiye zitegekanijwe no vuga muri no higanwa rya UEFA Champions League. Usabwa kugomiza inyakira maju ya kuri 94 n'ibice 9. Turaza guca ku makuru ariko aravuga inyuma y'ibibuga birumvikana. Turaza guca muri ekipe ya FC Barcelone. Inyuma yuko iriko na bamwe mu bakinyi bagiye batandukanye batari bakene bagikena muri ekipe FC Barcelone. Abandi bakinyi bagera no vuga kuri bane. Uburongozi bwa ekipe ya FC Barcelone bamaze kuba batangaza yuko batagiye kuba babifashisha no vuga kuva mu kwezi kwa mbere. Mbe abo basore bagera kuri bane ninde. Ndakwibutsa ko uwo bita Gerard Pique ari mu rugo rutonde rw'abakinyi bagera kuri bane. Mbe abo bandi bagera kuri batatu ni bande batagiye kuba no vuga babandanya n'iyo ekipe FC Barcelone kuva nyuma mu kwezi kwa mbere. Navyubona ko tuzagenda no vuga tubigaruka ku Yesu bamwita Diego Costa Bad Boy. Namusore mwamenye mu migi itandukanye arimo mu migi ya Atletico de Madrid. Abo mu nka Chelsea de Blues. Uno musore tayari yamaze kuba yiyunga n'imwe mu makipe akomeye ngaha mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Ubona ko navyo tuzagenda no vuga tubigaruka ku mu buryo bwiyaguye. Tuwaguteguriye menshi agiye atandukanye. Turaza kugaruka kwa mu majambo yavuze n'uwo bita Jire Kunde. Agira icyo avuze kuwo bita Xavier Hernandez ndetse n'uwo bita Pepe Guardiola. Asanzwe amenyereza ekipe ya Manchester City kuri uno munsi. Ubona ko navyo navuga tuza kugenda tubigaruka ko mu buryo bwiramvuye birumvikana. Tugenda avuga ijya nino mu gihugu cy'Ubufaransa mu mugwi wa Paris Saint Germain. Turaza kuhaca navuga tugende tubamenyesha byinshi bigiye bitandukanye biriko biraca muri uwo mugwi. Mu mugwi wa Real de Madrid mu gihugu cya Espagne. Mu mugwi nka Villa Real de Suma Ejone nabo bana kuzagenda tuhaca. Mu gihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa City. Mu mugwi wa Manchester United uwo bita Cristiano Ronaldo CR7. Uyagiye yerekana kenshi ko ashaka kubasohoka muri uno mugwi wa Manchester United. Umwe mu gihugu cy'Abarabu hariya muri Arabia Saudite. Bamaze kuba berekana no vuga ko bashaka uwo bita Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro. Yes, navyo bana ko zagana no vuga tubigaruka ko namugenza nje hano. Twabategure menshi yagiye atandukanye yo nayandi menshi twashubiye kuba tugutegurira. Usangwe ikaze gumiza inyakira amajwi yawe kuri 94 n'ibice 9 Black FM. Nizera kuza kugenda uhungukira vinshi bigiye bitandukanye. Nkuko nari namaze kuba ndabikubwira kuri mikro ya mbere ijwi mwamaze kuba mugyumva. Ababyeyi banyise urivyo irakoze ariko muri zino sezo za 94 n'ibice 9 sindahari je nyene. Ndi kumwe na mugenzanje hano ku rundi ruhande ku munsi weje ibyuma bitatubanira ariko ubona ko twari kumwe ku rundi ruhande. Bamwita Nduwayo via television cyanke King n'ayandi menshi agiye atandukanye. Musaza ndakuramutse nongera ndakwifuriza ikaze navuga muri studio za 94 n'ibice 9.
Asante sana msaza kumikaze mu bwami bwa Black FM 94 n'ikindi ujumbura. Turamutse abari badutegera abari baturindiranye igishika kitacishi twovuga ati kuko ni sango ni yasaha y'umunezero babarindiranye babarindiriye. Rero tugende tuvuga tubabwira ati karibu turamutse aha turabona abasumari ba moto turabona ba Felix kujya gaparata turabona ba Viatere turabona ba Vishu turabana batira aho muri vire turabona ba Omeri aho mu Ngagara turabona nabagiye batandukanye ba Benzegora aho mu Kamenge nibe aho ba Chiroboy mu Nyuwisi aho turabona Enkiro de Sikre Enkiro de Adoser tubabwira ati tubahikaze kuko nabantu bagenda twereka ko tuba turi kumwe tumaze umunsi tutari kumwe bavuga ati bimeze gute ntituba nta bugiye twadufise muri rusange rero tubayikaze kuko wagira bivuga nawe ndakuramutse ama nizere yuko abatwumviriza abasanzwe batwumviriza bazakutwakirana igishika cishi mwiri sa mwiki kiringo kirenga amasaha abiri n'imiburi buri tuwage twateguriye vyisho giye bitandukanye
asante sana bamwita vishu none rugendo navuga ko amasaha agera kuri atatu Olivier irakoze kaya yaveze kuri microphone ya mbiri andi kumwe n'uwo bita vishu kuri kamera andi kumwe n'uwo bita Saidini iragira ndakora musanizera kuri kugendo gira ibe byiza kamwe mu masana mu kabisa yo kugwego go hejuru
ari ka umuntu abikora neza mu industry ya kabiri kabiri gatani
ndakora neza kabisa ni muri rya higanwa birumvikana rya Ligue des Champions rimwe mu mahiganwa asanzwe akomeye cyane ngaho ku mugabane wa Buraya aho bona ko kuruna munsi hategekanijwe inkino zigera kuri zitanu muri iryo higanwa igihe cy'isaha 12 n'iminota 45 hategekanijwe inkino zigera kuri zibiri Ekipe ya Sporting Portugal yo mu gihugu cya Portugal yavuze ko bakino ekipe ya Tottenham Hotspur isanzwe imenyereza n'uwo bita Antonio Conte ekipe ya Victoria Prison imbere yo gutakaza batakaza navuga ukino rwabo imbere ya ekipe ya FC Barcelona baza kuba navuga bakino ekipe ya Inter Milan isanzwe imenyereza n'uwo bita Inzaghi Izo novuga nizo nkino zigera kuri zibiri zitegekanijwe novuga igihe cy'isaha 12 n'iminota 45 igihe cy'isaha 3 hari nkino novuga zigera kuri zitatu kandi harimo novuga na rumwe mu rukino rurindiranywe igishika cyinshi n'abantu benshi bagiye batandukanye ku mpande zose ku mubumbe w'isi kabisa ekipe ya Olympique de Marseille igihe cy'isaha 3 baraza kuba bakira novuga ino ekipe ya Eintracht Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage birumvikana ekipe ya Bayern Munich yari yanze arena kabisa bakiri no ekipe ya FC Barcelona aza kuba arumvuga ari gihe cy'isaha 3 zuzuye neza ekipe ya Liverpool kuri uno musi basanzwe bamenyerezana n'uwo bitwa Jurgen Klopp baza kuba arumvuga bakiyo nino ekipe baza kuba bakira ino ekipe ya Ajax Amsterdam yani Field Road Park n'inyuma navuga yo gutakaza imbere y'igihugu nako ya ekipe ya Napoli ngaho mu gihugu cy'Ubutaliyano birumvikana kuri uno munsi vivi tugaruka navuga kuri runo rukino rutanzwe rurindiranywe igishika n'abantu benshi ndavuga runo rukino rwa ekipe ya FC Barcelona ndetse n'ino ekipe ya Bayern Munich navuga n'inyuma yuko bashobye kuba batsinda ino ekipe ya FC Barcelona ndavuga ekipe ya Bayern Munich ibitsindo navuga bigera ku 8 kuri 2 abatari bake ku rundi ruhande shavuriraniga ati shobora navuga kuba tubwiye kuba twihora navuga ino ekipe ya Bayern na nyarya navuga bamwe mu babirimbuze bamwe mu basore babayashije navuga kuba bafashe ino ekipe ya Bayern Munich gutsinda bino bitsindo bigera ku 8 kuri 2 ugaragaje kuri abambere ni bake navuga bakiri muri no squad navuga ino ekipe ya Bayern ndavuga nk'uwo bita Robert Lewandowski kuno munsi asanzwe ari umwe mu bakinyi ba ekipe ya FC Barcelona abito batiago Alcantara muri kijya giye batari batakiri no vuga mu rutonde rwa ekipe ya Bayern kuri uno munsi abito ba Nicolas Sura abito ba Jerome Boateng abito ba David Alaba giye kubaja muri kinyi wa Real de Madrid abano vuga ntibaza kuba bakiri muri squad ya ekipe ya Bayern ndabibutsa no vuga zimwe mu nkino ziheruka kuba zihuza ino migwi igera kuri 2 ndomvuga dufatiye ku nkino zigera kuri 14 zimaze kuba zihuza ino migwi igera kuri 2 ekipe ya Bayern Munich bivanganye no vuga n'inkino za Kiva nimwe bashobye kuba bakina ndetse n'inkino no vuga za Ligue des Champions ekipe ya Bayern Munich bamaze kuba batsinda no vuga ino ekipe ya FC Barcelona inkino zigera kuri 7 zose ni mugihe no vuga bamaze kuba banganya urukino rumwe ekipe ya FC Barcelona bamaze kuba no vuga batsinda inkino zabo zigera kuri 3 byumvikana yuko ekipe ya Bayern Munich no vuga bari imbere n'inkino zabo zigera ku 7 bamaze kuba batsinda ino ekipe ya FC Barcelona kumure ni kuruno musi profile ya ekipe FC Barcelona ndetse na profile ya ekipe ya Bayern Munich namwe mu maprofile kurundi ruhande adasa kuko ni FC Barcelona uvuga inyuma y'ukwiyubaka abumwe mu bukene bwabo bari bafise navuga barazana bakinyi babo bagiye batandukanye ekipe ya Bayern Munich nayo ni mu ekipe kabisa bameze neza ugerageje no kuri mu ihiganwa rikuru rya Bundesliga ngaho mu gihugu cy'Ubudagi muri weekend navuga batakaza amanota agera kuri 2 imbere y'ino ekipe ya VfBR Stuttgart ibanganya ibitsindo navuga bigera kuri 2 ku bindi bamwe mu bakinyi bo ku ruhande rwa ekipe ya Bayern Munich bamaze kuba bahava na cyane cyane navuga mu mutima wa defense ubwo bita Nicolas Sure mu mutima wa defense yari ari kumwe n'uwo bita Boateng bagiye kuba bahava kuno musero wo bita Matize Light ndetse n'uwo bita Opamecano bamwe mu basore batarashobora kuba banywana ku rundi ruhande bamwe mu basore novuga batameze neza babandanya novuga berekana ugwego rwabo hasi wanashaka no muri rukino rwashobye kuba ruhuza ino ekipe ya Stuttgart ndetse n'ino ekipe ya Bayern aho bagenda novuga kuba banganya ibisindo ku bindi wo bita novuga Matize Light n'umwe mu basore novuga bagiye berekana novuga yuko agifise vyinshi byo kwiga no gukosora muri ino ekipe ya Bayern kuno musi bigiye kuba bahura novuga ku yindi nchuru mbere wanashaka na effective y'uruhande rwa FC Barcelona amaze kuba novuga ku munsi waje basesekara mu gisagara cha Munich aho bagiye novuga kuba bakina runo rukino bwe kuba rohoza ni na ekipe ya Bayern Munich ni kuri uno munsi gice saha zitatu rumwe mu rukino novuga tuza kuba tubashikiriza kibiriraho kuri Black Film kumbure vivi ubwire icyo uvuze kuri runo rukino rutegekanijwe kuri uno munsi hagati novuga y'ino ekipe ya Bayern Munich ndetse n'ino ekipe ya FC Barcelona abatari bakabona ko urukino batangwe kuba novuga barukina n'inyuma y'ikibuga mu majambo kumbure tuvuge yuko ekipe ya Bayern bagiye kuba bongera cyangwa ekipe ya FC Barcelona bagiye kuba bihora na nyarigi yago bita Thomas Mirire amwe mu bakinyi novuga bagiye kuba novuga bahohoshe ekipe ya FC Barcelona mu gihe bari kubatsinda ibitsina bigera ku 8 kuri 2 uno musa za kuba novuga risabukuru yo bita Thomas Mirire ku myaka yiwe novuga igera kuri 33 basore kabisa ugaragaje kuraba visage yiwe imyaka 33 toye ashobora kuba ayirenza muze wakazi kabisa kumbure ugira icyo uvuze kuri no rukino hagati ya FC Barcelona ndetse na ekipe ya Bayern Munich
ya uri kura nkuko uri wari kura bivuga no rukino rufise isura niyo twovuga iyi Champions League ije ifise ni edition yayo igira 68 aho urukino rurindiranywe gishika bivanye n'ukungene ekipe zibiri FC Barcelona na Bayern Munich ziyubatse cyane cyane twovuga imwe muri championa iwabo muri La Liga twovuga FC Barcelona imeze neza bitandukanye na Bayern Munich muri Bundesliga yoyo inkino zabo zimaze gukina nyinshi banganya mugabo bitandukanye na FC Barcelona muri La Liga yoyo ni ifse ya nuze yo kugenda itsinda ni 4G bo basige bayitwa ngo ni 4G duza 4G urumvaho ni kintu cyambere kiza giha confiance FC Barcelona ishobora gutahukana amanota atatu irianza arena mu gihugu cya
mu gihugu cyo Budagi
voilà ikindi nacyo twovuga ni nkino zibiri zi tufatiye kuri statistique zaheze tutovuga ati FC Barcelona yakijya gitsindwa ibitsindo 8 kuri 2 twari tuyize ni na Bayern kijya gihe twari tuyize Lewandowski akihari bitandukanye n'ubu Lewandowski yaje muri FC Barcelona nico ni cyambiri kandi nacho FC Barcelona yoyo igenda yemeza muri bajya bakinyi bashasha yaguze yuko bo bagenda baramenyirana bitandukanye FC Barcelona ifisa mahigwe n'imiburi ibice 65 kwishobora gutsinda urukino kubera ugerageje kubira bobo yari yubatse yaraguze muri bwa buryo buke abantu batayiha bavuga ifisi buryo buke ntarama yarafise yarageje yikora kutwifise ngo bavuze ati akari mu rugo nikabisema wa muntu
kandi umugabo yikora kuca fisi
yikora voilà bitandukanye na Bayern aho kugira igure n'imiburi turetse umukinyi twovuga Saidomane nawe yashoboye kuva muri Liverpool aza mu mugwa Bayern na abandi bakinyi kandi ni wa mukinyi numero uravye ariko post bari ko aramukinishako ni wa numero ni wa ijya numero hari hakwiwundi mukinyi baza kugira combinaison nziza kubujye bashobore gutsinda kandi ni na Saidomane ibintu bamukumugura bamukuye muri Liverpool bari bamwite ibintu bamwitezeko ni byinshi by'umurengera ari umwe ntavyashobora gukora ni kintu rero uvuga ati nurukino ruko ravugisha abantu beje akarora umujuru umumenyesha makuru mu gihugu cy'Ubutaliyano yavuze ati FC Barcelona igashobora gutsinda Bayern Munich njenzo shobora kuzunguruka camp
yose na sport camp no
namba yubu
zose nazikuye
uri zose nazikuye uru undi nawe bavuga ati njewe uze kuraba Lewandowski na Thomas Mirire kuko babivuze afite isabukuru ico no musaba ahubwo byiza iyo tangura kugira isabukuru hakiri kare urukino rutaraba kuko nurukino ruza kuduha indi sura nurukino ruza kuduha ibintu byinshi bitandukanye nurukino rwabaye aho FC Barcelona yaje igatsindwa ibitsindo umunani kuri 2 biratandukanye gose ni na FC Barcelona ifite agashavu karenze ati natwe umunsi ni revanje yo kwivanja ku buryo bijya kuntu mwatwambitsi bari bitsinda umunani umunsi natwe ajya amateka dutegerezwa kuyavuda bisaba n'abakunzi b'iyo migwi bo cyane cyane abakunzi ba babayeri baze kugenda bariye wa muntu kuko
naba Barca bashobora kugenda bariye
eh byose birashoboka birashoboka kuko ndwarukino
shobora kurara nafungu
urashobora kuraba nabe twabibonye bamwe ugwaye umutima zatasiyo zikaduga kubera ibyo ba witeze kakaranga mutima ko gufana umugwi ko gukunda umugwi ugasanga ibyo bari witeze mu rukino si byo bibaye rero iyo wagiye ufungwe birafashe kuko hari no wagenda utsinzwe biba bigoye kugira ushobore gufungura wa muntu ni nje ndavyibuka hariho mu bantu twa twebwe twaragiriba tujya kuraba urukino irandevu twaje kuraba match ahantu heje ubwo hari abantu bagenda ku kilometre ukagenda ukajyohegwa umunezero w'isaha imwe n'igice me urukino gwahera ugataho babaye kandi kacuraba wagiye birometero n'ibirometero aho rero ni mu gihe imvura utomboye imvura ntigwe iyo wagiye icyari cyiza nuko mwahitanana mukavuga ati reka tugere turaburumbi urukino mugaho kujya kuntu wowe wagiye unezere ubabaye bamwe mu kugenda naho niyo bagiye hari abajyanaga shavu ugasanga wagiye ubabaye muri wewe
bishu naguciriye mu cyuvuga aza kuba rurukino ku mpande zose no vuga rukomeye cyane hagati ya ekipe ya Bayern Munich ndetse na ekipe ya FC Barcelone ekipe ya FC Barcelone ku rundi ruhande wabivuze neza ni mwe no vuga mu migwi yubatse cyane ni mwe mu ma ekipe no vuga uburyo bwabo kitari kirenga ariko kitabujije yuko no vuga byubaka
ari ubaye umugwi wa mbere uguze neza n'amahera menshi wa
wundi ekipe ya Bayern ku rundi ruhande ni mwe mu ma ekipe no vuga bashe kuba batakaza bakinyi nkuko nari nabivuze mu ntanga marara ariko ikibazo cyo kubasubiriza no vuga biragora ku rundi ruhande bagiye kuba batakaza bo bita King Slay Coman no mu basore no vuga beza baca ku ruhande Amwe mu basore atagiye kwaboneka yagize imvune no vuga ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ari mu myimenyerezo no vuga ngaruka kugaka kuri ko bita Thomas Miller agira ico avuze no vuga imbere y'abamenyesha makuru avuga ati jiwe maze iminsi uwo bita Sadio Mane ambwira ati uze kuri aba musore ntuhave uhano vuga pass uwo bita Robert Lewandowski bivanye n'ikiringo kirekire mukinanye mwari mukinanye muri ekipe ya Bayern atuze kuri abantu bahave uhi pass uwo bita Robert Lewandowski Mwa basore kabisa afisa majambo menshi navuga bita Thomas Miller. Aha gasopa kabisa ikipe ya FC Barcelone. Mushobora no kuba kongera kuba bagira.
Ni mayo icyo kintu ntashobora kukihenda kuko ni mayo ribanza kuba bambaye ntizibaye ntiza kuba dizi.
Aba bona ko ari akantu ko kuryosha ibintu.
Akantu ko kuryosha nyine inkuru avuga ati Lewandowski wewe wari umugende twagiranye ibihe byiza muri ekipe imyaka irenga kuri 10 turi muri ekipe.